umntwana kami ke ozalwa umfowethu uzakhele namhlanje umembe so wakhe ke naso kwamukela nje abakhwenyana bezo dlulisa lo mcimbi sifiso sami ke namhlanje ukuthi hayi abantu baziphathe kahle konke abangahle bakwenziwe la ekhaya bese bayiphatha kahle nje bakwamukele umcimbi
kodwa masanda ekhaya ke kwampansi kumnandi sitsheniwe kwathiwa kuzoba nomembeso abantu bakwakhumalo bazozokwembesa intombazane yethu nokubonga ukuthi lo mcimbi ubungahamba kahle kube kuhle konke kungabibikho lapha esizophazamiseka ngakhona.
Karichian and Kolani on this journey. I'm here to encourage them to remain rooted and strong. I know that marriage is not an easy step, but with the help of God, they will overcome everything. And I'm also here to encourage both of you, Patience and Kolani, that as you are embarking on this journey, that you may always remain united and see this through to the very end of your life.
Mina uzokwembesa la ekhaya. Uzombesa mina, ambese abazali bami, umndeni wami, abomama. Osukwini la namhlanje kuzokwembeswa after umembeso bese sizenzela iparty just to celebrate our union. Ngiyabonga, sibeka inkosi phambili. Sina silandele.
Izingane ezincane sizocela ubuhlobo obuhle kuthabe khulu impanza siyacela sikhuleka kuwe thabe khulu impanza size ngobuhle emzini kampanza
sizile ngobubi qala ukuza umuzi kathabe khulu ukusukela bakancane kancane ufuza sizingane la singasaboni khona sibona ukuthi uamadoda amadala asitshele ukuthi asemdukile lapha ba sibancane
nize kwabani
kompa simomuntu okuma miyangenda
Naqonda ke nasenqonda bani ke la ekhaya.
Baba ba. Kanti wethu bekhulu ngoba
labe sibalindele bebe. Mesa ngobani ke badaba.
Ngokuthukwa zi ama transport.
Yaseniza ngobani ke ngiyeniza kaye la ekhaya. Bani nize
kaye. Ngane encane kade kuba kabe ku. Singaqali kuza kuye kuba kuthabe
ukuthiwa ubani akayena akayedwa ubani amasi ngokuqala ke ngokuqala Naphezwa lokho ke ngamkhomba uma ngayiqhamu
ngamkhomba
mele uzulethelwe yena
ngamkhomba
awumaska
ngiyamaza kodwa ngeke ngimbize ngimemeze ngegama ngimemeza uthabe khulu ngithabe khulu ngicela ukuhloko kuhle
kuwe kodwa wethi igama la ekhaya ayohamba nazo ekugcineni
impilo yethu thina sikamethi igama
siyabonga
bameshi
sidala ke qhubeka impilo
ngalokho singakunikeza ukuba uthabe khulu
zimbomba zingasinikeza ke besibonise nani
zimbone ke asho ukuthi uyanazi
manje wemtumwa sekwenzeka leno kade sibalinde ngo 10 o'clock abantu bakwamtumwa
yebo kunjani
hey sesidumbuke simanje
vela ngivumelana na
nemvula hey sisibulele mtumwa yeah. Awusithengele ama raincoat mtumwa
sesibula nayo imvula
sikulela imvula sisuka ngale ekhaya ngoboda ke lomngakanani njengoba ukubona singcolo esinzi
hay no mtumwa obunye kwakhona ke mtanami asabe
bese sicabanga ne besicabanga ukuphumiza ebusuku ngo 166 kanti kodwa ke phela ngathi sesiyontshontsha kanti asitshontshi lutho siza ngobuthi sathi futhi singaqali ukuza ngabo ukuthi
isikhathi bekutheza
amukeleke
wawusuthi umuntu wakuthenga ufike entambama
cha ngifikile entambama isikhathi sisizi
sisebenze
selishonile la
sisizi isikhathi
selishonile
babutha bekhulu
yeke mtunga
uyacela
asikaze sidle lo silindile phela silinde ukuthi siqhubeke kancane lo sifasi ibhande
ngiyelutho nje ngisicathalala nje
sifasi ibhande manje nani
futhi siyahamba
asikaze sidle
awuthumisha ngoba nje sicathalala ngenalutho
hayi awuhlanganise wemtunga
ngeke phela nje kodwa kunini ungishaba
Ngizange sithathela leyo umuntu
abanini uthola ngoba ngizibelethani
ngizokulalela
umoshwa njalo
ngathi
ngizini uthandazo
uthola kodwa manje ngizange mawuza ngizange sithathela la wena
yazi langa liyahamba nje ukukhuluma kanje
asebenza bakuthethile
hawo longise phela sivulisa ngiqhubeke nolinisini
abakholutho
Nethani
ake sithi ake sithambise ngoba ngingaphethe lutho
sizakala asambeni manje bekhulu
asambeni
asambeni
ngiyakuzanga
sesoza
ngoba sesheli isikade sithi
ngabanga
mhlawumbe ngiyamina nje kakhulu isikade
asitha thathele zandle
ngithathele
thathele
hayi
ngiyakuzanga ya uzodi mara
kabe khona
alu
kuzasho ntoda ngoku
Amini naye.
Hey, Jamthola. Abacini nje Jamthola samfikile.
Wozakuyona.
Wozakuyona noma sendlapho manje sizivumele ngizoluvala
futhi. Yesu kutasizobulala.
Sizomlanga
umako
ibe
sukuda
siz Oh, Thank you. Yeah! Wenza wetu nonge mpagasi. I'm a Namanje zoba khona kuze kube sigcinele sesiyakhuleka kuwe ke uNkulunkulu namandla ukuthi ubusisele abantwana ubaphe ibusiso nenhlanhla sikhulekela konke okuhle osenzele khona nalokho sasusenzela khona egameni likaJesu kuze bephathe
ndoni awuzo uzohaya ngenkonzi benu uzohaya ngenkonzi benu waza ntombaza
Ntombi futhi iphamalathe mlandi mlambe nguthi imbongi yamabhedla bazali bami inhliziyo yami isimkhethi sithando sami intaba ngiqolile ngizama ukuqingana nawe mihla namalanga ingqondo yami yathathi yabeka icabanga wena mdunga wami bazali bami inhliziyo yami isimkhethile kulolu thando lwethu cela senze imithingi nojesu kristu singabalaleli abangani kepha kube ujesu yimi ujesu wuwe ujesu ekugcineni owasithathu singalokothi simfake kepha kube ujesu mbulazi wami ngibongikhetha mina kubo bonke bebaningi ziningi zisondeza kuwe nawe usondela kuzo kepha ekugcineni kwakho konke wakhetha mina kwindoda mpuma bazali bami inhliziyo yami isimkhethile ngiyazi bazokhuluma banomona bethu uboneli kimi ngubani mina ukhuluma nabo ngibaphikise kepha jesu ngibabeka kwena umkhuleko wami usekutheni ngicela ungayishintshi indoda yami ungiphile indoda eqotho yahlala emazwini awo isathambise yasenza kimi namhlanje yasifeza ngiyabonga mbulazi bazali bami inhliziyo yami isimkhethile mina ngilonke osikazi ovela guqa phansi alimemeze likajesu igama impendulo bese ivele ziyabuya nakho namhlanje impendulo zami uyiphendulile ngiyabonga mbulazi
ndoni Yazi ukuthi la inqodi sinabafana abadala abacula ikwaito. Ukhona thakathi nomzukulu. Ukhohla ukunibingelela sanibonani. Igama lami ngumthakathi ongathakathi. Umthatha ogibela imoto abanye abathakathi begibela imfene. Umfana omuhle ngebala njengoyise. Ubhebhe ihamba khona abantu abadala bathi ubheke ihamba usehla senyuka isivalo setekisa abanye abantu hhayi. Oh Nkosi uziphe bhluka umacaba amathambe kukho ezulu kodwa ayakhuphuka nami ehlulu umagunya abaqetha amakhulu amancane azehlela haw ukushana kangulube ziyawona ukhithi ngoba ziwuthatha ziwufaka edakeni umzala kasitshenga nje bafazi benye ekhaya ngoba bethemba ingulube ukuthi izophipha niyamazi isikhukhukazi esipakile haw leto oho fela ibimahambe njijeba ulume mzukulu angathi usuzongena besicela umama kamkhwenyana ngoba u-NZ Panza angathi akekho besicela umama kamkhwenyana
bengekho ujesu bengezenzeka izinto ey'njeni ngojesu ziyenzeka ngoba uyafohla uma fohla ufika foshe lapho kuvalwe khona bethi bagcikile kodwa afika avule ngiyambonga unkulunkulu ngiyabonga abantu bami haleluya ngibonga unkulunkulu oniphe namandla akusiwona wena amandla kodwa amandla niwaphiwe unkulunkulu ngiyambonga unkulunkulu onipha amandla ukuthi namhlanje nize kuzokwenzeka le nto phakathi kwaleli khaya lakwampanza okwakusenhliziyweni yami engakufisa ukuthi angithandi ukuthi abantu abami bekiphithi inkosi yomsinibusise ngithanda ukuthi abantu abami bashade baziwe ngoba umshado uyisibusiso unkulunkulu inkosi yomsinibusise amen
Seduze azos welcome azos amukele babumpanza the stage is yours woza babumpanza
njoba singa wapanza ngibukela noma ubani ngicela sonke
asabukuwe nawa wazi kanti anthes ngaba ukabina kodwa mawutha isiso zakho uzoyifeza kodwa uba nomhlanje ngoba nami ngiyacela phakathi komuzi kababa cela ngathi ngoba kuba sibani angenze nje cela wenze lokhu owazi khaya kini ukuthi bayakuthanda nala ekhaya ncinci lokhu abakuthanda ekhaya kini mhlawumbe nami kuzongijabulisa uma ngubona uthi hhayi ngiyabonga bampandla sengidlile sengeneke ungene kini.
Siyabonga baba uMpandla ukuzizwa sikhululekile phakathi kwakampandla. Siyabonga kakhulu baba. Uthi ubaba ucela wenze lokhu othanda ukuthi nakwakho kwenziwe.
Ngizibangela nami njengo-anti ebathandekayo. Sesiyifemele encane kithi. Haleluya. Kutwami nami, amen. Ngibongela umntakabhuti wami bakithi. Namhlanje kumnandi kwaMpandla esikhathini bakithi esiphila kusona izinto zenzeka kodwa sasingakaze silindele lolu suku oluzofika namhlanje lokuthi sijabule ngoba ezethu izinto ziyayihambe bese ziyatshena. Ngiyazibongela ke mkhwenyana Ntunga. Oh, thathu dadwethu senalisiswami sekuyibona abantu babili abantwana bakagudi bami sekuyibona osisi. Ngiyayibongela ke Mtumwa, ngibonga kakhulu umndeni wakwaKhumalo lokhu enizokwenza kuhle kithi. Siyabonga unokubonga mntakabhuti wami yona nkosazane. Ayilandele usisi omncane bese kuba yimi ke bakithi yokugcina. Haleluya. Engisho ukuthi ngibonga kakhulu sengathi lokhu okwenzekayo bekungaya phambili. Sengathi intombazane kungaze siyikhiphe kahle sesiyisa ekhaya kwaKhumalo. Makusuka lapha bakithi iqhubeke kahle. Nobhutwani uzibongelile. Wajabula konke enenzele khona. Nathi siyabonga. Simbathile kwabamnandi. Babonile nabangasekho bakwaMpandla ukuthi sijabule namhlanje. Engisho ukuthi ke siyazibongela. Ngibonela noma kanokubonga. Sengathi intombazane mayiphatha kahle. Phatha kahle umkhwenyana. Siyamthanda umntu. Mphathe kahle ntombazane kuyabekezelwa ke emzini. Angifuni ukukhohlisa ngithi ingane yami imelila ngisuthi anti uyambona usenza lokhu. Cha kontombazane kuyabekezelwa nje umuzi wakhiwa ngokubekezela. Izibongele egameni lenkosi uJesu, amen.
Siyabonga kakhulu anti Sithabile, siyabonga kakhulu amazwi oqiniso sisi wethu ezohamba nje kungenini. Njengamanje ngifuna ukudedela Any Entertainment. Ngimbize yini uNdoni?
Yebo!
Ngimbize yini uNdoni?
Yebo!
Awuthi ngimyeke uNdoni. Ngisafuna abafana abajayivayo. Ngicela umzukulu nomthakathi. Mzukulu nomthakathi, the stage is yours. Wozani sobakhombisa ukuthi thina siphila kanjani esathi dem.
Wodo lo, sanbonani. Uthala ukuzobona.
Sanbonani. Azoko kuzithe phe. Kumele sithe phe.
Ufuna ukungena isingele ngokufanele ukuthi kanje.
Oh, that's the best.
Okusenhlizweni yami ngikhuluma okuyiqiniso ngokhumalo nangomaphansi. Bobabili labantwana babantwana bami abaqotho kimi. Njengakumanje before ngikhuluma ngizobe ngithatha ingoma. Ingoma kaNkulunkulu okuyiyona esikholayo kuze siqinise lento etsheka ngaka abayenzayo. Amen. Ngibambe ngesandla ngingashi kuye mi nalohamba lawangita. Ngibambe ngesandla ngingashi ngitakwimbambisana.
anomsebenzi omuhle kangaka enwenzini. Uyazi umsebenzi omuhle lo oyigolide abawenzile, yigolide leli elingatholwa nombani, kodwa afuna uqinisele uma uzothola leli golide. Leli golide ungahamba ulifuna, kodwa linzima ukuthi ukuthole. Uma ufuna leli golide, you have to respect, nihloniphane, nazane. Ngithi baba uKhumalo, siyamthanda kakhulu, ungumngani. Kade-ke babengibhifona abantwana ngisentlungwini. Ngisentlungwini labantwana bahlala benami njalo. Labantwana bayazi emsinga nangekhona. Ngunkomo umnose emsinga. Kodwa uma ngivelelwa okuthize, bahlala benami. Ngaso sonke isikhathi, noma ngishonelwe noma nginjani, bahlala benami labantwana ngoba baneqiniso. Amen. Ngithi-ke lokhu abakwenzayo namhlanje, ngiyabonga Khumalo, nawe nokubonga. UNkulunkulu embusise, ngabangani abahle, siyangithanda. Ngibona sila nje sonke, ngiyababona abangani labo bonke laba ababuya eGoli, abangani abazakhele bona. Hayi ukuthi umngani angikhulumeli, kuthi ngikhulumela uNkomo. Napa abangani babo bonke labo bazakhela. Mama wamkhumalo, ngiyabonga. Ngibonga kakhulu mama. Nawe Mrs. Khumalo, ngiyabonga. Miss Khumalo, Miss Khumalo, ngiyabonga kakhulu. Nawe Ntombi Futhi, ngiyabonga. Nawe baba, ngiyabonga kakhulu. Ngibonga kakhulu, ngiyanithanda. Nabangani bonke, ngithanda nabonga.
Sesifayeke kodwa ngoba iy'menyu zethu Nkosi yami, kodwa nje ayikho i-disorder eyenziwa umuntu ungakwazi ukukhuluma washelelwa.
Noma ungakwazi ukukhuluma ingayilashelelwa leyantembi kanje.
Baba uKhumalo, ngisacela ukuthi umgese angabe ungamazi ubani
wamshelela. Wafika uthisha wabiza waqala 15%. Wabiza wathi icebo gasa. Angajabule kuthi engitholele phezulu. Waqhubeka wathi 25%. Wathi Sandile July. Hawu! Akusemfuthi. Waqhubeka futhi wathi 40%. Wathi wawundoni. Hawu! Ngasinda futhi.
waphinda uthisha wathi 70% kwathiwa mongameli Nyembe wathi esephetha u-3 esephetha u-3 amaphepha lapho lonke ihlaselibuka mina kwawu lesidongo nkosi yami hawu uma isuka lapho wafika wathi 75% kwathiwa khanya iqubu kwathiwa 80% kwathiwa mhlengi sibiya hawu lezi klasi langibamba langihage iklasi ye nami sengijabule ngitholokhi sibamahala shuthi ngishaye i-total phela la awu wavela wathi uthisha ngazi-ke lesidomi lesi esingabhalanga nagama isithole 0% kujisipi ayinanya lapho-ke imats ngasiyeka isikolo
uthiphamalapha emnandi mlambe nguthi imbodi amabhedla imbokodi phenduka igabade ngisangene ngididekile ngikhungathekile ubani oqondayo kulififi kule nxakanxaka ngikwazi nakubona ngiyafifiyela ubani obonayo ngiqamama ngiyabona ezamzanda kunakufinyelela ubani ongangilandisa ngayo imbokodi phenduka igabade amantombazanyana uphaquphaqa yehle enyuke emgwaqeni ungafunga usafuna kulahlekelwe kanti awalahlekelwe athungathi umfakazane onenkece onemoto abazomsebenzisa okwesikhashana ngokuphapha makwehle bagcume bahlale komunye ongcono baphansi phezulu namadoda abantu umfazi ofele indoda ungafunga uthuthi ngibonwa yini akalindi ibhadi aqaleka awukusaza qoma cisha aquleke nenzila namafala kwadize ngawo akhohlwe nayitshele ndoda konakele ngabantu besifazane konakele asikho isiphatho ofika singagcwele abantu besifazane abadakwa babuya ngokuvolala imali imizo ezothuzula kungabhuzi ingane ngaphandle awazala amantombazane emzini oyise ungafunga ukuthi amakhosikazi ashadile emathekisini imfintile nensila namadinoza angolile ungafunga ukuthi umuntu uswazi umakhosazane akithi kwakudala lapho kwathiwa wathinta abafazi wathinta imbokodo njenjenje wathinta abafazi wathinta igabade sekhulume nini intombi yomzulu imbongi amabhedla unontinginoni inyona emnyama umanyathela khala abafokazane umahle kakuhleka izakhiwo undoni
iza umngani ngamakoti ophuma from Gauteng bakithi
mina ngithanda ukubonga Nquthu as a whole thina asibuyi eJoburg part of us is from we live in Joburg sale Joburg asibuyi eJoburg further down we're Zimbabwe mean hello yes and it's supporting Nquthu today yeah namwangkhaya ngikhuluma hantsho osibili ophela but ngifuna ulibamba inkulumo mina ngu-opulent mthembo wangvelasi kusho ukuthi abantu bakakhumala bakampansi yinhlobo yami and ukuba stuck in zim bangifundisile ukuthi uma ungumuntu wangaphandle akuyekho umuntu wangaphandle siyinto eyodwa mina umkhwenyane bengisabi ma ngithi ngiyakhuluma ngiyayikhulumela ma ngithi ngiyakhuluma ayi avelkuza ngithi hayi mkhwenyane kuzolunga one day wagcina engijwayele mina ngithanda ukubonga abantwana laba abayi-2 bancane kimi and ngithanda ukubonga ukungihlanganisa nabazali babo nemndeni yabo nokufika la eKZN nabangani bethu sonke from here to there coming this side it's Joburg but Joburg mixed in colors no wonder sigqoke imbala emningi kushukuthi sibanye ngiyabonga
kunento engiyinothisayo ngomndeni wakakhumalo okokuqala ngisacela ukuthi ungi-adopt khona lesi style engisithandayo abaphila ngaso bengibuka abangani babo ngibone uhlobo lonke ngiyayithanda impilo eniyiphilayo anicwasani kuhle mahlangene nje nisabathe ngibheka ngapha hayi bo but mina ngiyaku-enjoya-ke ngoba ngiyazithanda izinto uhlelo lethu luye ekugcineni njengamanje ngizonikeza umthakathi athatha indawo mthakathi angishonga ukuthi gqubula indawo nkosi yami ngisekhuluma ney'menywa kanye nomugodi mkhwenyana sispecial siyabo lo muntu ongiphathe naye lo ayikho right enhloko ngithi
usofuna uku-adopt
no yazi ngiyayithanda le mpilo abayiphilayo kwakhumalo mina
isikhathi sehamba ngitshela udlala ingoma asibuki manje akazi
Yes, Rafika, nothing it is, gay coma, Yes,
guys, you'll never know ngakhuluma kusekushonela ngami na ngumuntu wabantu. Mawuphila nami nami ngiyaphila nawe. Angisho ukuthi ngiperfect nami nginawo amaphutha wami. Kodwa nje kusiyani ukubamba nakwethu. Ngicela ukuthi kuleli suku lanamhlanje ke abantu abadala bangakhululeka bahambe beyolala ngoba bayashesha ukukhathala. Sisale thina-ke esebancane ukusala kwethu asisaleli ukwenza imikhuba emibi, sisalela ukwakha ubuhlobo because ngikhulekile ngathi Jehova kulo membeso wanamhlanje ngiyafisa ukuthi kuvumbe kwamunye umshado.
It's very difficult ukuthi ukhulise umntwana as a single parent. Ngibonge ifamily yonke yakaKhumalo, nawo wonke nje umuntu osuke kaKhumalo aze wazofika la namhlanje. Ngiyabonga kakhulu kubantu bengasinina waba ngikhona ngikhona. Ngibonge abangani bethu abasuke eGoli. Usuke eGoli uzila ubuyele emuva kuthi imali encane is 500. Plus imali yokuthi ukhere endleleni uyaspenda nje imali ngempela kodwa babone ukuthi bathathelele ithuba ukuthi beze bezobungaza kanye nathi. Thank you guys. Ngibonge ifamily yakampanza especially the mother ngokuthi angizalele unkosikazi. Thank you very much mama. Angisuye umuntu owande kakhulu ngokukhuluma kodwa nje engifisa nje ukukhuluma njengamanje othandweni kunzima because of kunezinto ey'ningi eziba khona but iyodwa mina into esigabe ngayo nomntwana ungaba nemali yonke wenzeni thina sinamali asinalutho kodwa nje into esigaranta ngayo i-happiness because of i-happiness iyona yenza izinto zonke zibe khona. Because my mother's clan is clan and say it was a financial. The day in echo, but not come on in. So, nevertheless, thank you very much, guys. One is a walk of two back on a wind. About my camera, over and back, intelligence, that's it. Thank you.